So the guinea I take the gun. So again, the key that of my daughter. Salymata, 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 Salymata